kije abandi ndabaye mwiriwe bivanye naho muherereye niteka n'umunezero ntangere byo gusubira kuba namwe mwe banywanyi mukurikira imbonesha kure yacu ari no yanyu shiramatsiko TV n'imbonesha kure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi uyu numwanya w'amakuru agezwe ko ari kuvugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi aho inombonesha kure yacu ari no yanyu shiramatsiko TV bategurira amakuru ahambaye cyane abari kuvugwa mu bisata bitandukanye aho rwiba anda cyane cyane ku makuru abari kuvugwa ku gateka kazi na muntu abari kuvugwa mu butungane abari kuvugwa mu cibano abari kuvugwa ku mboga ngurukana bumenye abari kuvugwa mu mutekano abari kuvugwa muri politike ndetse nandi yose mutamenye mwamwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza idonido rwabateguriye amakuru ahambaye cyane arabana n'ibiriko birabera nga mu gihugu cy'u Burundi aho umugambwe uri ku butegetsi uri gukora ibishoboka byose kugira ngo usambure umugambwe seneri umugambwe uzi imbere mu migambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD kandi bikaboneka ko Perezida Evariste Ndayishimiye afisemwo ukuboko kurekure hakaba ari namakuru ahejeje kudushikira ibanga avuga ingene Perezida Evariste Ndayishimiye hari ibintu bikomeye cyane ariko arategurira abakomoka mu mugambwe seneri kugira ngo ace intege abaseneri amaze umugambwe uri ku butegetsi uzongere utsinde amatora yimirije imbere mu mwaka wa 2025 ndetse na 2027 ibyo byose bikaba biriko birategurwa mu kinyegero na Perezida Evariste Ndayishimiye ariko hakaba hari ibintu bikomeye cyane binateye ubwoba bigiye gukorerwa abaseneri harimo kubanyuruza bakaburwa irengero hakaba n'ibindi bintu byinshi cyane bizakorerwa abaseneri kugira ngo ntibazigire batsinda amatora yimirije imbere kuko Perezida Evariste Ndayishimiye yahejeje kubona ko umugambwe seneri ndetse n'umushinga mateka agatorwasa ariwe abarundi isinzi biringiye kandi ko ariwe babona ko abarundi ariwe abarundi babona ko ushobora kuzaza gukura igihugu mu ngorane kimazemo imyaka myinshi akaba ariyo mpamvu Perezida Evariste Ndayishimiye nabo bafatikanije kurongora igihugu ndetse n'abakomoka mu gambwe ku butegetsi bari gukora ibishoboka byose kugira ngo basambure uwo mugambwe ni byinshi rwabateguriye turi buze kubashikiriza bijanye n'amabi agiye gukorerwa abaseneri mu myaka iri imbere ndetse no mu mezi ari imbere kugira ngo nyine bazabatsinde matora yimirije imbere byose nyine turaza kubashikiriza mu idonido y'amakuru turaza no kubabwira ku makuru ababaje kandi anateye ubwoba y'ingene Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'abafatikanije bari gutoza amafaranga abanyagihugu yo gutunganya igikorane cyo gushimira Imana cyateguwe n'umuryango wa Perezida Evariste Ndayishimiye ariko akaba ari ibintu yabaje cyane ishyirahamwe Parisemo ryamagarira kure rikavuga ko ibi bintu biriko birakorwa na Perezida Evariste Ndayishimiye ari ubusuma bukomeye cyane kandi ko ari bwa bujanja n'ubuswahili yavuze kuko ngo igihugu gisanzwe gifitegura imiliyoni 300 zo gukoresha ibikorane byo gushimira Imana ntibyumvikana ingene Perezida Evariste Ndayishimiye n'abafatikanije bariko baratoza abanyagihugu amahera y'umurengera ngazakoreshwa muri icyo gikorane ni byinshi nyina byo kwabateguriye tugira ngo tubashikirize uwece ubusabwa nta kindi no gupyanda kuri subscribe kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro ujye ubu wa mbere mu gushikirwa nabyo tatabye rero amakuru yacu tatangurire mu ntara ya Cankuzo ndetse na Cibitoke batozwa ku ngufu amafaranga yo guterera mu gikorane cy'umuryango mukuru w'igihugu mu icyete ryandikiwe uburongoye ibiro bijejwe indiro mu ntara ya Cankuzo buseruko bw'u Burundi buramatare yasabye ko abakora mu gisata cyo kwigisha bose hamwe n'abandi bakozi ba leta bakorera muri iyo ntara cyo cimwe n'abakora mu mashyirahamwe ategamiye leta guterera kugira ngo bashigikire mu gikorane cama gitunganywa n'umukuru w'igihugu mu mpera z'umwaka mu Cibitoke buraruko bushira uburengero bw'u Burundi umugambwe CNDD niwo uriko uregeranya iyo ntererano mu banyagihugu na cane cane abadandaza ishiramwe rikangurira abarundi guhindura ingendo Parisemo risaba ko izo ntererano zohagarikwa ku neza abanyagihugu izo ntererano zegeranywa n'ihisunzwe urugero umukozi ariko umuyobozi w'indero mu ntara atanga ibihumbi bitanu abigisha batangishwa ibihumbi bitatu mu gihe umukozi wo hasi planto atangishwa igihumbi nkuko tubibwirwa n'abigisha ishyirahamwe Parisemu rihamagarira abarundi guhindura ingendo riyamiriza iyo ngingo ya buramatari wa Cankuzo Faustin Ndikumana arongoye iryo shyirahamwe avuga ko umutegetsi atategerezwa gutangisha iyo ntererano kuko abo bantu nyine basanzwe bariha amakori n'amatagisi uwo asanzwe aharanira agateka kazi na muntu amenyesha ko amafaranga agenewe ibikorane by'umukuru w'igihugu ari imiliyoni 300,000 z'amafaranga y'amarundi Ndikumana iyo ngingo iranyuranye n'amategeko agenga amafaranga leta ikoresha. Yongera koko abategetsi bafata ingingo bene zo baba ari abikundwa kaza kuri sebuja. Abategetsi bene abo harimwo uwo mu buramatare birengagiza ko abanyagihugu bari mu bukene butagira izina. Niko yongera kuvuga akamenyesha buramatare wa Cankuzo yategerezwa guhagarika iyo ngingo. Igikorane cy'umuryango mukuru w'igihugu kizoba kuva kwa 26 gushika kwa 28 mu ntara ya Cankuzo no mu cibitoki biruko. Mucibitoki abanyagihugu muri rusange na cane cane abadandaza bo muri iyo ntara yo mu bararuko bushira urengero bw'u Burundi baridoga kubera ko bategereka gutanga amafaranga mu mugambwe uri ku butegetsi kubera ico gikorane. Kwegeranya interano byashizwe abarongoye CNDD-FDD bagenda inzu ku yindi bashikira na buri mudandaza begeranya amafaranga ku ngufu. Umunyagihugu wese yaba uri ku murwa mukuru w'intara canke ku makomine ategezwa gutanga amafaranga kuva ku 3,000 gushika ku 10,000 by'amarundi. Umwe mu ndongozi z'umugambwe utavuga rumwe n'uri ku butegetsi seneri ariyamiriza iyo nyifato agasaba ko bihagarara. Ariko ngo ibyo bitaraba abanywanyi b'imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi niko nyine yavuze ko ibyo bintu byose bitaraba abanywanyi b'imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi canke se abayoboka. CNDD-FDD yategerezwa kuyatangisha abanywanyi bayo gusa kandi igahagarika iyo ngendo imaze ko imyaka 20. Tumubajije buramatare Kareme Bizoza yavuze ko agiye kubaza abarongoye umugambwe uri ku butegetsi mu ntara kugira ngo amenye uko byifashe. Abarongoye umugambwe uri ku butegetsi mu ntara bavuga ko abanywanye n'abayoboke b'uwo mugambwe aribo bonyine batanga iyo ntererano yo gutunganya ico gikorane. Abashinga amateka bo mu migambwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi basabye umushiranganje ajejwe intwaro hagati mu gihugu gusubiza ku murongo abo arongoye. Umushiranganje w'ikigega ca leta nawe asabwa kugabanya ayo mafaranga imiliyoni 300 zigenewe igikorane biboneka ko akaba ari akaryo kuri CNDD-FDD ko kwiyamamaza kandi bikaboneka ko ayo mafaranga yose anyuruzwa kuko ataba yakoze icyo agomba gukora nkuko nyine benshi babibona kuko murazi neza iko ayo mafaranga atariko arakora ico yagenewe. Tuvuye kuri iyo nkuru amakuru yacu tabandanirize kubiriko biravugwa muri politiki aho umugambwe uri ku butegetsi uri gukora ibishoboka byose kugira ngo ukumire iyindi migambwe ku rubuga rwa politiki ariko ukaba uri gukora ibishoboka byose kugira ngo usambure umugambwe seneri umugambwe uzi imbere mu migambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi kandi akaba ari umugambwe warumaze kwizigirwa n'abarundi isinzi babona ko ari umugambwe uzakura igihugu mu kaga cyatawemo n'umugambwe ku butegetsi CNDD-FDD. Batandatu mu batavuga rumwe na leta barapfunzwe. Banywanyi batandatu b'umugambwe seneri utavuga rumwe n'ubutegetsi bapfungiwe mu gashoko k'igipolisi cyangozi buraruko bw'u Burundi kuva ku munsi wa gatandatu uheze. Bahagaritswe ku mutumba Rukecuco muri zone Ruceko muri komine Bugisiga intara ya Ngozi. Umunsi nyine imbonerakure n'abapolisi bahagaritse babagiriza kugira inama itemewe n'amategeko ibyo imiryango yabagirizwa bamirira kuri bw'amasoko aho nyine abo batavuga rumwe n'ubutegetsi uko ari batandatu bahagaritswe bari mu nama bahwikiwe n'imbonerakure n'abapolisi babahagarikiye aho nyine baca babajana kubapfungira mu rukerwa bagirijwe gukora inama ya seneri umugambwe barimwo badahawe uruhusha. Niko umwe mu banyagihugu yigana abagirizwa n'imiryango yabo bahakana ibyo bagirizwa basigura ko bari mu nama y'ishyirahamwe ryabo kuko babibonye abafunzwe bareretse imanira kure abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rwa CFD n'abapolisi babahagaritse udukaye twari twanditsemwo ibyigwa bitegekanyiwe kwiga biba iby'ubusa. Ntibashoboye kutahuza abo bapolisi hamwe n'urwo rwaruka rwa CNDD-FDD. Niko abo mu muryango w'abapfunzwe babwiye imboneshakure yacu. Inyuma y'amasaha makeya urongoye igipolisi mu ntara ya Ngozi buzi ndoreraho yarabatoye aca abongorereza mu gashoko k'igipolisi ku mugwa mukuru w'intara. userukira seneri ingozi asaba irekurwa ryabo banywanyi b'uwo mugambwe atagisabwe ntibibaho ko abanywanyi b'umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi bahagarikwa atambo n'imwe ifashe mu gihe imbonerakure zozo za CFD zihana uburenganzira bwo gukora amarondo n'iyijoro no kukubagura abo batavuga rumwe niko agaragaza umubabaro ukomeye cyane muri zone Rucheko abanyagihugu bariyamiriza ukudahana ku banywanyi b'umugambwe rw'ubutegetsi urongoye umutumba n'umukuru wa zone nta ngingo nimwe bashobora gufata badahawe uruhusha n'urongoye imbonerakure ni ibintu biteye ubwoba niko bivugwa n'abanyagihugu bavuganye n'imboneshakure yacu kuri uyu wa kabiri wa gatandatu iheze ingoro y'uwo mugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi mu Burundi iri mu buraruko bw'igisagara cy'ubudandaji Bujumbura nizo mu ntara za Ngozi na Muyinga uburaruko bushira buseruko zaragarijwe n'imbonerakure abapolisi n'abakozi bigendereza ibyo uwo mugambwe wita gasotoro haraheze amezi menshi uwo mugambwe uri mu njyane zidahera mu ntango z'ukwezi kwa gatandatu umushyiranganji w'u Burundi ajejwe intwaro hagati mu gihugu Martin Niteretse yarahagaritse ibikorwa byose by'uwo mugambwe wa mbere ukomeye mu yitavuga rumwe n'ubutegetsi mu Burundi agasigura ko yagombye gukinga imishamirano hagati y'abanywanyi ba seneri agatorwasa indongozi ya seneri yamirishizwa yamye avuga ko ari ingingo idakurikije amategeko kandi yafashwe n'uruhande rumwe inafise imvo za politike mu ntumbero yo korohereza umugambwe ku butegetsi CNFD arimwe ubwiwe byose nyine bikaza byerekana gukomirana muri politike kwibonekeza ngaha mu gihugu cy'u Burundi ibyo byose bikaba bibaye mu gihe ingoro y'umugambwe seneri ku rwego rw'igihugu yakikujwe n'igipolisi igendereza n'imbonerakure ingoro y'umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi seneri yarakikujwe kuri uyu wa gatandatu uheze n'abapolisi igendereza n'imbonerakure urwaruka rw'umugambwe CNDD FTD bamwe mu banywanyi b'uwo mugambwe seneri bavuga ko abo bose bahashitse mu gitondo bagumye inyuma y'iyo ngoro iri muri karitsiye ya Mutanga Noro mu buraruko bw'igisagara cy'ubudandaji Bujumbura gushika ku muhingamo umunyamabanga mukuru w'uwo mugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi mu Burundi Simoni Bizimungu avuga ko ari agasotoro Bizimungu yatomoye ko mu gihe ingoro y'umugambwe ku rwego rw'igihugu yari ikikujwe umunsi wose izo mu ntara za Muyinga na Ngozi buraruko bushira ubuseruko nazo nyine byari nk'uko nyine yamenyesheje ko ku ngoro y'umugambwe seneri mu ntara ya Ngozi abanywanyi benshi b'umugambwe seneri barahagaritswe bashanwa mu gasho k'igipolisi ingozi ku karenganyo gakomeye cyane agatotezo kariko karibonekeza ngaha mu gihugu cy'u Burundi ku batavuga rumwe n'ubutegetsi cyane cyane abari mu mugambwe seneri umunyamabanga mukuru w'umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi asaba leta guhatangaza icyese imvo zinyeje inyuma yuko kutihanganiranira muri politike bikorerwa abanywanyi hamwe n'uwo mugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi seneri amasoko muri uwo mugambwe avuga ko kuwa 17 kigarama guheze yo ngoro ya nyine y'umugambwe seneri ku mutumba noro yari yatewe n'imbonerakure muzini ntara ku mutumba camanze komine cankuzo buseruko amahabara y'uwo mugambwe yarafuzwe ku ngoro y'uwo mugambwe kwa 17 kigarama barongoye uwo mugambwe wa mbere utavuga rumwe n'ubutegetsi mu ntara ya Rumonge umanuka ubushira uburengero bamenyesheje ko hasituwe ingoro y'uwo mugambwe uri ku mutumba warurinde muri komine mu guhuta imbonerakure ziradomwa ko rutoki muri ubwo bubisha ndetse no muri ayo mabi ariko arakorerwa batavuga rumwe n'ubutegetsi bari mu mugambwe seneri nyuma y'ibyo abasituye iyo ngoro baribye intama zibiri za Renate umunywanyi wa seneri kuri uwo mutumba abanywanyi b'umugambwe seneri baraba babazwa n'ako gasotoro mu bijanye n'abapolitike biriko birakorerwa umushiranganje ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu atacu ashikiriza kugira ngo abahagareke ariko bikaboneka rinyize ko ari intumbero yo gusambura seneri mu ntango z'ukwezi kwa kigarama agatorwasa urongoye yatangaje ko ibihano byarangiye nubwo biri uko umushiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu Martin Niteretse ari nawe yafashe ibyo bihano ntaragira ico ashikirije kugahagarika iyo ngingo iteye isoni kandi iteye akababaro gakomeye cyane kubona gushika uyu munsi ibikorwa bibakobabaje biriko birakorerwa abaseneri kandi abarundi batari bake bari biteze ko umugambwe ariwe uzaza kubakura amagorwa bamazemo imyaka myinshi, kuko murazi neza ko umugambwe seneri warumaze guhurumbirwa n'abarundi batari bake, kandi abarundi isinzi bakabakunda agatorwasa, ariho benshi babonaga ko agatorwasa ariwe azarangiza ingorane ziri ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Ariko ikiriko kirabashavuza nuko leta y'u Burundi nayo iriko irakora ibishoboka byose kugira ngo igasambure uwo mugambwe uzi imbere mu migambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi. Banywanyi bacu, ni ngaha duce dusozerera amakuru kwa twabateguriye mu kandi kanya kari buze andi makuru. Nanone turiko turabatunganiriza turi buze kubashikiriza uwece ubusabwa nta kindi no gupyonda kuri sabane, kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza ni byo ndabipfurije banywanyi bacu.